I got pickaxes, the collies, and the beef. Where's Archie with the chicken nugget dough? Balling like a chicken nugget pro. I'm balling like my friend Mo. Check, left, right, 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 left